Page 237. Tiko onamandla onke zithintiso zonke zithileke kuwe nenkaluko zonke zaziwe kuwe kubekho nanye into esihlekele kuwe zicokise inkumbulo zethu zicokise inkumbulo zentliziyo zethu ngokuphefumlela ngomoya wakho oyingcweleyo size sokuthande ngokufezekileyo negama lakho elingcweleyo silibonge ngokufanelekileyo ngayo yesu kristu inkosi yethu.
Amen, amen.
Wabathetha uThixo lamazwi esithi mna ndinguYehova uThixo wakho akuyi kuba nabo Thixo bambi ngaphandle kwabo.
Thank you.
page 12, batano ais, balwe shumele si siyala kuinda ongenda o. Ukuba masifu masitale sono se twesi nintzi. Noko kwa shagala kwetu, noko kwa sinasi hana hani sisi sfile. Ebusweni botiko na manza onge boba uwe twese suwini. Koko sebe na koko sitaya langenti siyo iluna mileyo. Ne tobekileyo nelilayo. Nefayo, ukuze sisu sokuqalela kwaso. Kabukubele bakhe nentafula khe lingenambaliso. Kangoko ndiyanithandaza ndiniyalani na nonke nikhoyo apha. Ukuba mandinipheleke ngentliziyo encwengileyo. Nelizwi elulamileyo sehloleni sofefelwa sezulwini. Nina nisithi emva kwabo.
Oh.
thinking. As I was funny, I was going to say, you say, this week, with Testament and